Vala Vena FM, your only true African news station. People slim made for youth empowerment. And I'm surprised that when I'm there, Pazula Pirin, Lambrenza, Nexaru, Ngazina, Vendipi, Tapi, Nakurabata Zadina, and the Taz of Namusi, Nama Nyadi. So now, Sazana, so Professor, again, your fellow Urnam, Sinko, though we under the Sami Tupo, Nazi, Kodo. You got a couple of monocotes about the Busorami Tupo, Dimini, one of Abom Tupo, Ndi U, Fio. Hone kachifani chao vana zvikodo vana mitupo vana zvote kana avana na chitina hana zvizvi yakonadzeya atikodori mini vo mara ndikutitwa mburivo zviyakonadzeya right ara ndikosedzora mitupo ndi mini ndi zvino ira ndi zviira zvamuta wonoyo vana vakatendera na nori vana vakudaro vakeguru vachapudza zvore aiwa ndisingodzora ntadekesera zviya ira ndisingodzora vrandani zviya ira ndichikodarisa dzakamono uri uira ndi mini ndi zvisa itiwi right ara ndikosedza zvikodo zvikodo ndi zvine muta wa dikoda ngazo ungaba kushimiswa chifani ungaba kushimiswa bubvo ungaba kushimiswa dzina la mutu khedu ne ra banayo kaino nbekanya mushumo runa msi isatura pfisa ndi yeno nini nako doba talushedza huna vhathu vhane vha shumisa chifani chiti mara basi vha bubvo vhuti zviambori ha vhathu mitupo yavho na zvikodo a ifani tsumbo ara ranga sedza vakwevo huna vhakwevo vha luvhola huna vhakwevo vha luonde vhakwevo vha tshendolu vhakwevo vha ngwenani ha lambani vhane vha ri vha vha ngona right ndi tshi khou sedzana na kha inoni khaedu ndi zwithu zwine nda ḓo kona u ṱalutshedza zwavhuḓi vhege yo fhelaho uri ha si vhe na vhane nda vha sia zwi tshi ya kho uri mitupo ya vhalemba mitupo ya vhangona ndi ifhio nahone ndo sedza vhathu vhane vha shumisa zwifani zwino fana mara vha sa bvi fhethu nthihi kana vha si na vhubvo huthihi tshine nda nga vha sia natsho ṋamusi ndi mutupo u no kwamana na vhubvo shango dzina une ndi nga sedza kha vhathu vha nethengwe vhane vha ri muta vha tsini ra malowa wa musina nḓevhe a tshi vhonwa arali nda nga sedza mutupo wa thenzheni ndi une wa ri thenzheni ḽa malowa nḓila ḽo wana mphiri wa gondo right I kha ḓivha ḽa Venḓa FM your only true African news station purposely made for youth empowerment ndi ḓo vhuya zwavhuḓi vhege i ḓaho nda vha ṱalutshedza tshiṅwe na tshiṅwe tsho bvela khagala ndi na lipedzo ḽa ipfhi lini ndo mulenza nexauru nga dzina vhendipfhi Tapi a
I'm